Insta Cool Jay and the beer.
Upon them,
Apostle Gabriel.
Listen, people.
Ugu tu la fe, ilo na fele. Kumfa feti, mualia. Ugu tu la fe, ilo na fele. Kumfa feti, mualia. Nalishiba, ushikumo.
Timwalifwa umutima wandi washele nubulanda chilankalipa nanamuna abananti ifyo bekala gabali nabafyashi babo balupwa ifyo bekala nichila muntu nabana babo
kutula fe Ilo na fele, kumfa feti, mwalia. Ukutula fe, ilo na fele, kumfa feti, mwalia. Nalishiba, ubushiku humo, imwe na ine, duga monana.
Bushaya bashani. Monda kumbwa ifyo mbona abafeshi bambi ifyo bafwa abana babo na ilinganya mayonge pomuli na ine wini kamule ngafwa
ukutula fe ilo na fele kumfa feti mwalia Ilona fele, kumfa feti, mwalia. Nalishiba, ubushiku humo, imwe na ine. Duga monana, bushaya bashani. Bushaya bashani.
Uko eko mwaba Ngana mfuluka mami Tambave pama foto Chila nkalipa Ngana lolesha Efyo ndepita mumayo I wish inge pomuli Na valupwa na shala na bo Bari nchinji shamano Mweba fiashi I wish inge pomuli
Ukutula fe Ilo na fele Kumfa feti Mwalia Ukutula fe Ilo na fele Kumfa feti Mwalia Nalishiba Ushiku humo Imwe na ine Duga monana Bushaya bashani bashani,
bushe ya bashani,
bushe ya bashani,
bobula mayo.
Muma fiashibani ndetotela, makumfiala. I wish you had a muene, you had a new one sansa san. Mumba musakamana, the swam muruale sunga. One day to come on an amani. I miss you back at the
day.
Best in peace.